ngifuna nibe mehlo mani nobabili ngoba labafana ngifuna ukubuya nabo bephila.
Ikase nekase uthola ama outer from a corner store. Hey him beat after beat. Later on sa so much more. Swiss about cherries ibambe nge chain we never complain. Then double say kala kabusha still a le pages.
So kanje abangithola lenza ngiyadubula mase. Ah yeah eh. Awudubuli. Ngibafuna bephila labafana. Sizwana Steve.